ngicela ungisikelele nkosi yami
mntwana,
ngicela ungikhanyisele nkosi yami
mntwana,
ngicela ungithethelele nkosi yami
mntwana,
uphinde ungibhekelele nkosi yami ngoba ziningi izinto ezenza ukuthi ngiphele umoya, ziningi izinto kodwa angeke ngiphele umoya, ziningi izinto ezenza ukuthi ngiphele umoya, ziningi izitha kodwa angeke ngigcine zona.
Ngicela ungithethelele, ngicela ungikhanyisele indlela baba, ngicela ungiphe amandla nazi izitha ziyangilandela, ngoba ningi abalambile nobe ngihlele umoya, nazo iningi igemegeme babe ngidlule
kuzona.
Ngenxa yomusa wakho ukunika nethemba, ukunike nothando, uthando lomnandi, uthando lungapheli, uthando lomnandi olusuke enhlizweni, uthando lomndeni, uthando lungapheli. For the rest of my life I'll follow you, noma impilo yami nzima never doubt your Lord, you're the one that I pray for. Wena unginika ithemba noma kubhede ngiyakhuleka, wena ungipha amandla noma nzima kuyenyukela, ubambe isandla sami, kuqinde dolo baba ngiyinikele kwena, vikele itheni zami noma kunzima baba ngiyinikele kwena, cela ungivulele indlela.
Ngicela ungisikelele nkosi yami mntwana, ngicela ungikhanyisele nkosi yami
mntwana,
ngicela ungithethelele nkosi yami
mntwana,
uphinde ungibhekelele nkosi yami ngoba ziningi izinto ezenza ukuthi ngiphele umoya, ziningi izinto kodwa angeke ngiphele umoya, ziningi izinto ezenza ukuthi ngiphele umoya, ziningi izitha kodwa angeke ngigcine zona.
Angisabaphi chance, ngenamba kusaloko ngibashaya amakhandi, phumile inkosi laphuma nedlozi sesiyobalana ngomlahla nkosi. Sometimes I feel like underrated, iqhathanisa nami inkinga vele, iminkinga vele munegwalo vele. Oh heavenly father my lord, ngiyaphuma cela ungihlambulule lezono, oh kade ngibaphula umoya, ngibaphula umoya sebeze banenzondo, inkinga bayiqhathane kunzimalanga, kunzimalanga engazalanga izolo. Ubhokolosi thunya senkosi, asitopa amavesi ngisho ebhayibheleni. Oh sisa sisa baba, ngiphela amandla okubhusta ikhono, noba bezama baba ungiphazamisa nkosi kavumne lami khono. Baningi besama ngicumba phansi, ngiyababona baningi bathatha amachansi, awungeke laba balunge kumina, bawuhlezi bekhala ngaphansi.
Hey, ngicela ungisikelele nkosi yami
mntwana,
ngicela ungikhanyisele nkosi yami
mntwana,
ngicela ungithethelele nkosi yami
mntwana,
uphinde ungibhekelele nkosi yami ngoba ziningi